Salama. Ah, shemi ujahu nusha huku kabanu. Wewe tungwa machi wewe.
Thank you.